Yes, bamwita Chris Lamez cyangwa ushase umwite Gomez cyangwa ushase umwite Cristiana ari kumwe na Alvin Smith Freeman Lom Kipas Lamez Sambato aka Koka In ari kumwe na Jezi Audrey Jezi Muramuzi n'umupeti w'umukomedie asanzwe avuga ngaho muri zone ya Ngagala novuga yuko nawe abyitwaramo neza tutavuze Alvin we muramuzi muri music novuga yuko amaze kuba kizina cyane gose ku ndirimbo nyinshi zabaye hit indirimbo nyinshi hari featuring yakoze na Esther Nish hari featuring yakoze na Mona Ward we momkanzi hari n'izindi featuring nyinshi yakoranye na Sean Queen hari n'ibindi byinshi yakoze n'indirimbo mukama murabizi novuga yuko ni Alvin Smith ari kumwe na Cristiana Muramuzi, Lali Gomez, cyangwa ushashe umwite Lali Gomez, ubudeje amaze kugura channel yiwe, agiye gushyira ko seri yiwe yitwa Lali Gomez Show. Mwirukange rero kugira subscribe kwanza kuri channel yiwe, imbere yuko ndababwira icanzanye hano kuri micro za Isaac TV, imbere yuko tuyaga rimwe kabiri gatatu, simbira kuri channel yiwe ni Chris Lamez Show. Ni kisanzwe yitwa iyo cheno yiwe hama mubandanye kugirane mubandanye kumukurikirana ndazi byinshi uraza kubimenya byinshi cyane uraza kubimenya cyane gose novuga yuko ni seri bamaze gushira ko deja gapande gatoyi ni seri bisigura yuko garageje kuraka ku majambo ngaya yanditse novuga yuko yanditse mu gifaransa ariko ndaza kugerageza kwasigura mu kirundi Handi sati kuri inu zenya kava yabo ugerageje kuraba ino hejuru handitse Cristiana Lali Gomez Chris Lamez Show Anu La Mezo je munari ko vyanditse coming soon novuga yuko amaze gusoka agapande gatoyi agapati gatoyi novuga yuko ugerageje kuraba amajambo yanditse ngagenda gusigure ino seri ngerageje kuvuga mu kirundi kuko si twese dutahura runo ririmi mva mahanga canke ururimi rwaje n'indege si twese handitse ati Hollande madosa nomination pour un poste à l'étranger monsieur Sinzi Nkayo Bernard veuf depuis 5 ans se trouve dans l'obligation de laisser dernier lui ses trois enfants seul au pays une fille et des garçons Omir et une apparence plutôt trompeuse. Donc, juste le gars que je crois, maintenant, ma jambe est en train de se n'abana batatu bisigura yuko Chris Lamez niwe mwigeme n'abagarso babiri ariwe Alvin Smith Freeman Lavache original ari kumwe na Jezi Audrey asanzwe ari umukomedie namabwiye nko aba bose vraiment ku bintu bagira nibaze nshobora kubita ko ari abakomedie kuko bivanye n'ibyo bakora baratiramisha abantu cyane gose yes na abana batatu umufiye umwe n'abagarso babiri abangu babiri n'umufiye umwe donc bari bafite papa wabo aza kubasiga hehe aza kugenda aza kuba sigari batatu basigara ari munza ari batatu donc tugaragaje kuri ino seri canke ino filme novuga yuko izohava ikinigwa munzu cyane kuko yabasize ari batatu donc ngira nibisanga tuzobona bari munza ari batatu amaze gusoka gapati gatoyi niko bamaze gushirako ariko nibaze yindi novuga yuko coming soon kugira turire dushika ngaha kuri micro za Isaac TV so nabantu batatu murabizi bari public frame Bano bantu batatugiye kuri Chris Lamez ariwe Lali Gomez novuga yuko afisa abantu benshi bamukurikirana bivanye n'ibintu byinshi akora bivanye n'utu video sometime a postinga tugiye kuri Alvin Smith Lavache original l'homme qui traverse la mer sans bateau nkuko avyitirira cocaine murazi yagiye kumenyekana cocaine muri bisanga mani ugerageje no kuraka ku modoka yiwe handitse ko inyuma cocaine asanzwe ari mu rukundo n'umwigeme nagaciyemo n'umwigeme bita Nirna yes novuga yuko ni seri imeze neza cyane gose izo biryoshye aho twese baduhamagarira kugira dushore kugirane kuyikurikirana deja simbira kuri channel yiwe nabikubwiye Chris Lamez Show niko yitwa kuri channel yiwe ya YouTube ugende kugira subscribe cyangwa ugire sabone kugira ubandanye gukurikirana ibikorwa byabo novuga yuko ni filmi je kutwigisha cyane gose donc umupapa rero w'abana batatu yavuye mu gihugu sinzi ko yavuye mu Burundi ntituzi ko yavuye muri Tanzania nabyo batubyiye yavuye mu gihugu ajya mu kindi gihugu kurondera iki kurondera akanoti kurondera icyo rirenza agiye kurondera ubuzima hanze rero aza gusiga bano bantu batatu aza kubasiga bano bantu batatu mu rugo abana biwe se ndumva shase kuvuga yuko ino ntuze nyose ni nka famiye ni nka famiye yaje gusiga abana batatu agiye kurondera ubuzima hanze gukora kurondera icyo rirenza kugira abandanye gufata umujyango neza rero niko gusiga aba bantu batatu ariho Lali Gomez Chris Lamez shase mu Chris Lamez Lali Gomez yose na mazina yiwe cyangwa Christiana ari kumwe na Alvin Smith na Audrey yaza kubasiga mu nzu Haba ibisanga byinshi ngo muri iyo nzu niko twumva story meze reka tuvuga ati wait and see kuko ndayivuge ngano sanga ndiko ndayikina deja cyangwa sanga namaze kuyivuga donc novuga yuko agapande gatwe kamaze gushika kuri channel yabo hani ni Chris Lamez show genda hariya rero uraza kubona agapati ka mbere je nagerageje kuraba biraboneka yuko nibisanga bizobera mu nzu ngerageje kuraka agapande gato inakurikiranye kuri channel yiwe ya Chris Lamez show biraboneka yuko nibisanga bizobera mu nzu antre yabo bana batatu sinzi ko batazo kumvikana kuko ngerageje kuraka amajambo bishura nakora kugaka gapande kamaze gusohoka biraboneka yuko azuba ari bisanga byo mu nzu batazuba bumvikana reka tuvuga ati wait and see Lali Gomez muramuzi akina neza cyane gose Alvin Smith Premier Lavache originale cocaine muramuzi uko nasanzwe akina murabizi yaramenyekanye muri bisangamani murabizi comedy arazi gukina ndetse na Alvin ofwa yuko numuntu afite tara zitandukanye numuntu ari talentiwe cyane numuntu azi ibintu byinshi cyane kandi numuntu atigera agaya gukora igikorwa cyane yigeragira amasoni mu kazi ukacyuzana nuno mu Petit Jezi Audrey ugacumuza na nga anye nkuko tsango tumumenyereye novuga yuko ni umukomedie ariko araza neza aho nakigingi rafa pasige haba ibintu byari byoganije na Laura senzwa akora kuri Buja FM byaberengaho muri Mutima Bar novuga yuko uno Audrey yaratwengeje abantu ku buryo nawe kigingi aho yarayitwa ari kumwe avuga ati respect uno mu petit muri kazo zarachora kubikora neza cyane gose aho twari kumwe na Ismail Gasore wese yaravuze ati respect petit yangu uri kuraza neza muri kazo za nawe uzo kwandika amateka tuvuge rero wait and see bino bihanganga bitatu Lali Gomez Alvin Smith ari kumwe na Jezi Audrey ko vuba vuba bagiye kuduha ikintu kimeze neza na Isaac TV twebwe ntitwigera twirengagiza ibintu mugihe tubonye ikintu ari cyiza cyane tubona ko agiye kuza gishasha cyiza nawe kitoba ari cyiza turagi ha promo kugira numuntu ariko agikora agira ingoga kuko byose ni vyacu ni vyi wacu hano mu Burundi ni hatera imbere umuntu hano wacu mu Burundi tuvuge yuko igihugu cyacu kizuba giteye imbere nyaburya nye ni cubahiro Evariste ndayishimiye araduhamagarira gukora twebwe abajene araduhamagarira leta gukora twebwe abajene mugihe umujene mugenzi wacu ni yakora gatera imbere nibaze ko igihugu cyacu kizovugwa neza kandi kizuba giteye imbere gusumba reka leta tuvuge ati wait and see my name is boy kuri mikro za Isaac TV nijere ko ndagerageza kubasesangurira ino nkuru kugira tugira ente tubashigikire kugira dufashanye byose ni byiza nimba ufisa amamega ya YouTube nurengane vraiment utagiye kuraba ino seri ni seri zo kwigisha cyangwa zo kwigisha abana bawe kandi uzo buri kora bateza imbere kuko nakazi ki wabo hajya uravye ikiganiro cy'iwacu cha Isaac TV na kazi kacu kandi hajya ubudufashije cyane nuvuga yuko ubandanye kudukurikirana nubabona ikiganiro cya Isaac TV dufashe kugira iki partage ziba byiza cyane gose na like na comment kuko kenshi mu office impanuro mushobora kutubwira nka twebwe tuba turi amande ya kamera ati gira kunuku ugasanga twabikoze neza bivanye namwe kandi mugihe tukora avec turi en collaboration biraryoshye cyane gose turafashanya muri byose simbira rero kuri channel yabo ni Chris Lamez show kuri channel yabo ya YouTube muze kumugende kuba abone mugende nyine gukurikirana impanuro bashirako kuko ndabona ino seri izo birimo impanuro nyinshi cyane gose bye bye ndabifuriza umwaka mushashe 2021 w'imihezagiro imigisha n'iterambere muri byose mu bikorwa byanyu bya misi yose bye bye
Isaac TV oh.